Nā nau mai ki te ipu karea, engari mena e mā wiwi ana me noho ki Aotearoa. Koina te karere mai i tētahi kai Pakihi Māori kei roto o tumu te varovaro ara Rarotonga i tēnei wānei. Koinei te iwi e whakarite ana mō te rerenga tuatahi mai i Aotearoa mō te rānei. Anea Bronson Perich.
Ko huki mai ngā wakarererangi ki ngā mautere o te kukiairani.
Me ki e huro ana te nuinga o te haukainga i te hokinga mai o ngā whanaunga me ngā manuwhiri tuārangi, ara te hunga tāpoi, ngā kaipakihi iti me te rahi, te kāwanatanga, hei whakakiki anō i o rātou pūkoro.
E whakako ana hoki i te ngākau o tēnei kaipakihi Māori o Ngāti Mutunga me te wako o Tāki Tumu ki Rarotonga.
We are happy to have the tourists come back today. But we need to be very careful.
Huro ana hoki ngā Māori kukiārani te eke i te wakarererangi anga te titiro ki Rarotonga.
Been here for 2 months and yeah, just really want to go back home. And these two just arrived. Really want to go back home.
98% of people that's vaccinated for 1, 2, 3, 2 vaccinated plus the booster. So, hey, well done for the Cook Island.
A ākua whakarite te kāwanatanga o reira I ngā iwi ki reira.
Our government has actually prepped us quite well and we have all been boosted, so we've had the 3 shots.
Engari I te wā I kapi ngā kēti ki ngā mautere o te kukiārani, I mate haere I ngā pākihi taketake.
A lot of our people are struggling financially. And there's a lot of little businesses, small businesses that are closing because of that.
Anei te karere ki te hunga kuhu ki Rarotonga.
The last thing that we need for a small population like ours is for the virus to make its way into our paradise.
Whioi, ko ngētihi kei te māharahara tonu, kei ngau rātou I te mate hou ara te Omicron.
Kei te karanga hoki te whai anei, kia hoki mai ngā uri katoa o te kukiārani ki tō rātou ipukarea. Bronson Perich, te karere.